How about you? Sunny. Inda kimanya manya container use kamora chiel. Container. Oh, kocha, kocha ber. Kocha to ber. Seyudo. Mone go kwan. Mondo koro kik iketh transport. God cha iluongo nang'o? Ni God Sori. Kamane ka ji luongi? Oh, mache Sori? Iya paro. Anbe paro.